ndị mmụọ ozi Chineke dị ndụ were nọnọ n'ụbọ taa n'ụkwụ a, dịka ọ na-akụ ebube eluigwe, ụkwụ ọbụla ọ na-ede na bọọlụ, ọ ga-abụ ndị mmụọ ozi na-akụ ya. Dịka ọ na-akụ n'ụbọchị taa, ọ ga-abụ goolu. Ebube eluigwe kwe na-edu onye ije duo ya n'ụbọchị taa. Kwọrọ m ụgbọelu Jehova, okporo ụzọ nke nọ n'elu rubere ha isi, na ndị mmụọ ozi kwụ ụgbọ n'aha Jizọs. E mere mmụọ ka mmụọ asị m Chineke n'ụbọchị taa, let him be the Joshua of his people that will lead his people to the promised land. Chineke goolu. Ndị mmụọ ozi Chineke dị ndụ were nọnọ n'ụbọ taa n'ụkwụ a, dịka ọ na-akụ ebube eluigwe, ụkwụ ọbụla ọ na-ede na bọọlụ, ọ ga-abụ ndị mmụọ ozi na-akụ ya. Dịka ọ na-akụ n'ụbọchị taa, ọ ga-abụ goolu. Ebube eluigwe kwe na-edu onye ije duo ya n'ụbọchị taa. Kwọrọ m ụgbọelu Jehova, okporo ụzọ nke nọ n'elu rubere ha isi, na ndị mmụọ ozi kwụ ụgbọ n'aha Jizọs. E mere mmụọ ka mmụọ asị m Chineke n'ụbọchị taa, let him be the Joshua of his people that will lead his people to the promised land. Chineke goolu. Thank you.